eligosa lijixuzela ukulawula uhambo lwezithuthi ezindleleni. UThamsanqa Menzi wenza abaqhubi bahlale benwabile kwaye uyathandwa kakhulu. Unwabisa abantu kodwa sithini sizathu esemva koku.
Ndasekhaya ungena kwam ndandibhorekele ukuqala kwam, but esiba ixesha lihamba ndabona uba umsebenzi wam andiwuthande nje kuba nam ndizithanda. Uyantona, ndithende uthanda umsebenzi wam, yonke into yasuka yenzeka nje lula.
Kodwa lixesha elingakanani esenze le midaniso ukulawula uhambo lwezithuthi?
Ndiyathanda uba phakathi kwabantu because undibanisa nabantu umsebenzi wam. Uyantona, undenza ndingabi naloyiko lokuthetha nabantu. Uyantona, yilo nto ndiyithandayo ngomsebenzi wam.
Ya, uMenzi ngumntu apha onesakhona ozinikeleyo emsebenzini, othandayo emsebenzi wakhe, and xa eyenza into yakhe uyenza ngentliziyo yakhe yonke.
Phela ngantsomi xa uphinde umbona endleleni ubulise. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.